Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatanu Ruhuhuma Uburundi buhimbaza isabukuru y'imyaka 29 y'ubumwe bw'abarundi umukuru w'umugambwe CNR nyakubahwa agatogwasa aratubwira isiguro y'uwo munsi mukuru
iyo tuvuze ubumwe bw'abarundi twumva yuko abarundi turi bamwe kandi dutandukanye turi bamwe kubera iki kubera twese turabarundi tuvuka mu gihugu kimwe dusangiye akahise dusangiye na kazoza turatandukanye kubera yuko mu buzima bwa misi yose hari ibishobora kudutandukanya hari abatware hari abatwagwa hari imigambwe hari amadini hari amamuko ika ibyo tandukanya abantu ni byinshi mugabo urumva yuko ubwo butandukane uko buri kose ubuguma buri munsi y'ikiduhuza cyo kuba abarundi abana b'igihugu kimwe dusangiye amamuko basokuru basokuruza bose bitwa barundi n'abazotukomoka ko bazokwitwa barundi urumva rero ubumwe rero no kuvuga yuko nibyo mikintu kiriho mugabo cyerekana yuko kiba kifise ibindi bintu bigishamikira ko bisa nibitandukanya abantu mu migwi inyuranye
amasezerano y'umugabarundi yagiyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 991 mbega atarabaho abarundi bari babanye mu bumwe
muri make tuvuge yuko abarundi banye babanyeho mu bumwe mugabo umwe bw'abarundi bwamye butosekara n'uyu munsi buratosekara ku mvo ahanini zikomoka ku bibazo bya politiki ingene igihugu gitwagwa ingene gitunganywa aho usanga hari abakumira abandi asaka abashaka kwigungira ko ibyiza by'igihugu bigatuma abantu barabana yingwe gushika naho byanashitse abantu basanga bariko baricana bazizanye ibyo batazi muri rusange kubera yuko akeshi hagiye haba indyane ngo zishingiye ku moko mugabo ayo moko twoja kuraba mu bitabo uko bavuga kukijanye na moko amoko atandukana ko batandukana mu ndimi bagatandukana mu mico bagatandukana mu migenzo ariko mu Burundi imico ni imwe ururimi ni rumwe imigenzo ni imwe ntabwo kuvuga ngo uraba mu karere kabwo twese turabana mu mitumba mu bigwati mu bisagara kuvyo kuri usanga abantu ahanini bapfa inyungu ziba zigomba kwigungirwa ko n'umugwi w'abantu mugabo agaca bitwaza ikicanye kiriya kuko hijya yeje nimba bavuga iby'amoko uyu munsi ndyane zihari zirashingiye kuri politiki abantu barazizanye imigambwe barimo mugabo ivyo byose bikaba birengagije yuko ibwirizwa shingiro byemera ko abantu baje mu migambwe bashatse nta muntu rero ategeza kuzirungambwa arimo nta n'umuntu yagomba kuziza uwundi ngo ntibasangiye umugambwe ariko ivyo nibyo tuba mu minsi yose ariko hamwe n'ivyo nibica bizigura yuko atabumwe buhari kuko tuguma tura barundi naho twoba dutandukanye muri ivyo vyiyumviro vya politiki
icivugo c'igihugu kiravuga ubumwe ibikorwa amajambere mbega koko hariho ubumwe ibikorwa n'iterambere mu bene Burundi
ubumwe tugiye mu yindi mvugo ubumwe twogereranya n'urukundo abantu bakundana kubera batandukanye ya noro hari urukundo haba amahoro haba umwumvikano iyo urukundo rubuze haba indyane ahari indyane nta bikorwa bibaho ahatari bikorwa ntimushaka gutera imbere rero icyo kivugo cy'igihugu ikivugo ni ikivugo cyiza ni byiza yuko abarundi mu butandukane bwacu dutahura neza yuko tuguma tura abarundi mu butandukane bwacu tukarondera ineza y'uburundi hanyuma icivugo n'ikibi kivugo cyo kumunwa icivugo kibi kivugo cyo mu mutima bivibwina mu mutima hanyuma munyifata no mu ngendo tubigendere ni waba ugize amahigwe yukuba imbere y'abandi ukaba umutware utwarire bose wirinde nkunzi wirinde mwana wa mama kuko ni byatumye igihugu kigira ingorane abantu ubafate ku rugero rumwe kuko nk'uno munsi abarundi mu gihe twitwa yuko turi mu migambwe nta mugambwe wo koroherezwa ngo uwundi unanizwe icyo umugambwe umufitiye uburenganzira mu mategeko n'uwundi ubufise ubwo burenganzira icyo umurundi afitiye uburenganzira uwo ari we wese bataravye ibyo yemera haba muri politiki haba mu by'Imana gukwizera ibyo umwe afitiye uburenganzira n'uwundi n'ibyo afitiye uburenganzira uravye uko amabwirizwa abivuga uhereye ku ibwirizwa shingiro muri icyo gihe rero ubwo bumwe butegerezwa kugaragarira mu buryo intwaro itunganiriza abarundi n'abarundi kazi reka mbere n'ababa mu Burundi hanyuma ubwo bumwe rero urumva yuko buca buba umushinge w'amahoro abantu nabo iyo batekanye rero iyo bafite amahoro baragira imigambi imigambi bayishize mu ngiro bagatera intambwe mu bisata bitandukanye kandi ikindi nuko abantu tubwirizwa kumenya yuko uwo ari we wese yipfuza kumererwa neza nta wipfuza kumererwa nabi niyo mpamvu uburyo rero abatware rimwe na rimwe babwirizwa kumva yuko bafise ibanga rihambaye kuko uwushaka ineza wese abateze ko uwa mutware nawe amworohereza umutware wabimugoye rero akagira hahengamira bica bidabuka ubumwe rero ni ikintu gihambaye cyane kandi abarundi tutahuye ko turi bamwe by'ukuri ko turi abarundi imbere yo kwitwa ibindi byo ari byo byose ivyo dukora tukabikora twitwa abarundi ubuye igihugu cyo tera imbere abantu bose bagatangara ariko kugihamana kibi hari abenshi bakiyumvira yuko dutandukanye kubera ibyo barimo kubera ibyo bemera ariko turi bamwe turi bene mugabo umwe turi bene Burundi turabarundi nicyo gikuru gisumba amadini gisumba imigambwe gisumba ibyo bita amoko intara utudumbidumbi twogogo bwose Burundi burabirengeye.